Mivuge kule wone.
Je ne crois pas que tu es là, tu es là.
Amasunga.
Ndabara mukije, jeri tuko Isaac Classic. Ebane, hari television shasha yuguruwe. Igiye kuza irerekana ibikorwa byanjye bishasha ariko byanjye bishasha bigira bitangire kuza biraca kuri yo televizio ariko cyari hasi by the way iracyafite ababone bake ndasabye rero yuko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri televizio fura tv 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yibanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri fura tv cye ni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose shikira furaha tv 25 indwi andi guko nyene kuri youtube furaha tv fura mugiswa ruko nyene furaha tv 25 indwi furaha tv 257 hama uche wiyandikisha logo twibona ngaho wiyandikisha hajya bo entre ta urasha urakura bona ibiganiro by'abajeune ari umujeune yitwa Karim n'abandi ruko batishigano vyiza hajya a kumwanya kumwanya ebana n'ukuri kuracerwa sana rero ndasubiyemo munyuma gukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hari kugwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri furaha tv cewe neme gushikira wewe rero na nkunda jewe tujye gushikira furaha tv na Isaac tv shikira furaha tv twese dutere imbere